How am I not dead?
Ha ha ha.